Ulitoka mba yangu?
Hapana.
Ya nguo?
Hapana, hiyo ya green. Ate, nguo mji imekatika.
This ball is too small.
It's too small. This one is
Thank you.